Abakenyezi b'irimizi mu Burundi bahangayikishijwe n'ihindagurika ry'ibihe rituma badasarura bihagije.
Imvura twayibutse, urusigaye twirirwa twicaye, n'abarimye ntibariko baracirira, abandi nabo ntibari bwarime, haracyari mishike, inzara nayo yabaye nyinshi, ntacyo tukironka tukugaburira abana.
Uyu ni umwe mu bategarugori b'abarundikazi batunzwe n'isuka mu ntara ya Bubanza. Ejo kuwa kane, Uburundi bwifatanyije n'isi yose kuzirikana umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Mu Rwanda, abaregwa mu rubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera babwiye urukiko rukuru rwicaye I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ko inzego z'umutekano zabashyizeho ingufu kugira ngo bemere ibyaha. Naho muri Uganda, amashuri amwe n'amwe ejo yongeye gufungura. Tugumane aya makuru yose n'andi yose twabateguriye atabacika. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana, mikroni yawe.
Urakoze Thomas. Muri Mali, abakozi ba leta bashika ijana barahuriye ku murwa mukuru Bamako ejo ku munsi wa kane basaba irekurwa ry'abategetsi mu gihugu hagati bagizwe imbohe n'imigwi ntagondwa zishimikiye ku idini rya Kiisilamu. Inyuma y'indwi imwe umugiraneza mu Faransa hamwe n'abataliyano babiri bari baranyurujwe babohowe. Abo banyagihugu bari bafise inzandiko ziyamiriza irekurwa ry'abanyamahanga ariko bagasiga abenegihugu. Bafatanije n'umushikiranganji wa mbere bararungitse urwandiko rusaba irekurwa ry'abategetsi umunani banyurujwe kuva mu 2018. Mugiraneza w'umufaransa Sophie Petroni yarekuwe mu ndwi iheze inyuma yo kumara imyaka ine anyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa Mali. Leta fata kibanza I Bamako yararekuye imbohe amajana abiri kugira abo banyamahanga hamwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mali Soumaila Cisse barekurwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwa kane ryavuze ko abanyororo barenga igihumbi barekuwe mu mabohero mu bice birimo intambara ku mpande zibiri zirwana muri Yemen. Ni ihanahana ry'imbohe zingana kuri urwo rugero runini ribaye kuva izo ntambara zitangura mu 2015. Intumwa ya ONU muri Yemen Martin Griffith yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko abona ko ariko araboneka icyizere muri Yemen. Asaba izo mpande zibiri hamwe n'indongozi zazo kubandanya muri iyo nzira yo kuzoshika ku masezerano y'amahoro. Abadiplomate ba ONU bavuze ko imbohe 1081 n'imwe ahanini zigizwe n'abanyayemen ziriko zirarekurwa kandi zijyanwa mu mihana yazo. Abashingamateka muri Israeli baratoye barongera baremeza ejo kuwa kane itegeko ryemeza gusubirana imigenderanire hamwe n'ubucuti n'ibihugu bya Emira z'Abarabu zunze ubumwe hamwe na Bahrain. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko ayo masezerano azotuma ibindi bihugu mu karere bigira igishika cyo gusinya ayandi masezerano nk'ayo na Israeli. Netanyahu yavuze ko Israeli yavuganye n'ikindi gihugu mu karere mu ntumbero yo kunagura imigenderanire ariko ntiyashimye kugaragaza izina ry'icyo gihugu. Abakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Côte d'Ivoire ejo kuwa kane basabye abanywanyi babo kuzoburizamwo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 uku kwezi kw'icumi. Wahoze ari umushiranganji wa mbere Pascal Affi N'Guessan yavuze ko amatora ariko arategurwa ataberekeye ko boyaburizamwo bisunze amategeko yose. Yari kumwe n'uwahoze ari perezida w'ico gihugu Henri Konan Bedie. Ariko abo bakandida ntibavuze nimba bazova muri iryo higanwa. Aho ibikorwa by'imiyamamazo byatanguye kuri uyu wa kane, ayo matora ateye impungenge muri Côte d'Ivoire mu gihe perezida Alassane Ouattara ariko arondera manda igira gatatu, aho benshi bafise ubwoba ko bizohava bibyara imvururu z'ubwicanyi. Afi N'Guessan yasabye abanywanyi biwe kutagira uruhara mu gutanga amakarata yo kwiyandikisha kuzotora no kuja mu miyamamazo. Yabasabye kandi kuzibira icyo yise kudeta igamije guca mu matora perezida Alassane Ouattara ariko arategura. Bose uko ari babiri baremeye gutunganya ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatanu. Abatalibani baremere inteko za Leta z'Ubumwe za Amerika kugabanya abicwa n'intambara muri Afghanistan inyuma y'ubwicanyi buhitiye bwatumye habyuka amakenga ku biganiro by'amahoro. Salmai Karizak yafashije muri ayo masezerano n'abatalibani yo kuwa 2009 ukwezi kwa kabiri, avuga ko abanyafuganistani bafa muri ibi bihe ari benshi. Karizage yavuze ko we na generale Austin Miller, komanda w'inteko za Amerika muri Afuganistani, babonanye n'abatalibani akatari gake baganira ku gushyira mu ngiro ayo masezerano. Mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri, abatalibani baremeye kutazongera guha icumbi intagondwa z'abanyamahanga batera Leta z'Ubumwe za Amerika. Abatalibani bemeye ariko nimba bazorangiza intambara na Leta yemewe n'amakungu y'i Kabul.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho tujye mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rukuru ejo rwakomeje kumva abareganwa n'umunyamakuru Focus Ndayizera Inyanza mu ntara y'Amajyepfo. Bose barubwiye ko inzego z'umutekano zabahatiye kwemera ibyaha ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari muri riburanisha ari kurikirana.
Bwana Elia Kimukarangu, umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, niwe wabimburiye abandi bakomeje kwiregura kuri uyu wa kane. Uyu mugabo w'ubushinjacyaha umurega ko ari we wari ushinzwe kuzakora uburyo bwo guturitsa ibisasu hifashishijwe telefoni ngendanwa basenya ibikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Yasobanuye ko sistemu ye ari yo kurinda umutekano aho guhungabanya umutekano. Yavuze ko aha uburenganzira yagaragariza urukiko imikorere ya sistemu ye. Avuga ko yari afite ubushobozi bwo kuyikora ku buryo yashyirwa ku mupaka uhuza ibihugu bibiri ikagitahura abashaka kwambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Karangwa yavuze ko nta bikoresho yigeze afatanwa bigamije guturitsa ibisasu. Yavuze ko ibikoresho byafatiriwe mu kigo cye mu gihe yasabwaga gushinja umunyamakuru Focus Ndayizera ko yafatanywe ibiturika bitemewe ku butaka bw'u Rwanda. Karangwa afashe umwanya munini mu bireguye, yabwiye urukiko ko inzego z'umutekano zagiye mu kigo cyafunzwe. Yabwiye umucamanza ko inyandiko mvugo zose yazishyizeho imikono igihe yabaga yabanje kubitegekwa n'inzego z'umutekano kubikora bitewe naho yabaga afungiwe, maze ashimangira ko na n'ubu ari kuburana atibuka ahantu yarafungiwe, kandi ko umuryango we wamaze iminsi 22 ataza aho yabaga. Hari amadolari 579 umushinjacyaha avuga ko Karangwa yayoherejwe na Bwana Cassien Ntamuhanga mu bikorwa byo kugura ibikoresho byo gukora ibiturika. Uregwa yemera koko kwa ayo madolari yayakiranyujijwe kuri konti ya Dahabushiri, ariko ahakana ko yayahawe na Ntamuhanga. Avuga ko yayahawe n'umunyakenya Innocent Mugume, kuko bari bafitanye gahunda ko Karangwa mukorera imashini zigezweho mu buhinzi yagombaga gushyiraho sisteme irinda umutekano. Yemeza ko yamenyanye na uwo munyakenya kubera Focus Ndayizera wamufashaga kumenyekanisha ibikorwa bye by'ikoranabuhanga. Ariko umucamanza akabwira Karangwa ko atagaragaza amasezerano y'imikoranire yari afitanye n'uwo munyakenya Mugume yatumye amuhaye amadolari. Yasubije ko kugirana amasezerano bitari ngombwa mu bushabitsi, na cyane ko ngo afite n'impapuro zigaragaza ko yayabikuje. Yongeye kwibutsa ko kubera ubuhanga bwe mu by'ikoranabuhanga yabiherewe ibihembo bitatu byo ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko uko yatangiye kuburana ubushinjacyaha bwakunze kurangwa no guhindagura ibirego ku byaha umurega bigaragaza ko nta mucyo nta n'ukuri ku byo bumurega. Yashimangiye ko ibikoresho bye by'ikoranabuhanga byifashisha amashanyarazi ku mpuza ndengo y'ijana ku ijana mu gihembwe intambi baregwa zo zidakoresha amashanyarazi. Umunyamategeko umwunganira Maitre Munyakazi yasabye urukiko kuzasuzuma ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha maze rukazemeza ko bidahagije. Yasabye ko rwazabishingiraho rwemeza ko bitamuhamaruka mugira umwere. Undi wireguye ni Bwana Emmanuel Niyonkuru, uregwa ko yagombaga gushyikirizwa ibiturika na Focus Ndayizera akazabiturikiriza za Gatsata na Nyacyonga mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko ataraziranye na Ndayizera, avuga ko atanaziranye na Ntamuhanga, kandi ko nta n'ibiganiro kuri telefone ubushinjacyaha bugaragaza ko bagiranaga. Naho Bwana Patrick Niyohoza, uregwa ko ari we wari ushinzwe gushaka abarwanyi bajya mu gisirikare cy'ihuro nyarwanda RNC, nawe arabihakana. Avuga ko ubushinjacyaha bwifuje ko ubuzima bwe bwarangirira muri gereza bwirengagije ukuri kwa dosiye aburana. ati ngewe ndu umusivile wanyawe wijari nabo tuziranye nta numwe wabayeho umusirikare cyangwa umupolisi umucamanza akamubwira ko gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho bidasaba ko umusirikare cyangwa umupolisi cyangwa simbaraga zihambaye maze niyihoza asaba urukiko kuzasuzuma ukuri kwa dosiye kuko ngo ibiturika ntacyo biziho yavuze ko atari bushishikariza abantu kujya muri RN satanazi n'amatwara yayo kubireba bwana Bonner ibikora imana we akibaza uburyo itsinda ry'abantu bagera kuri 13 bareganwa bose bahakana ibyaha urukiko igisa nihurizo rikomeye ryo kuzasuzuma uburyo haburamo numwe wagombye kubagaragaza uburyo bacuraga imigambi yo gushaka guhirika ubutegetsi yavuze ko hari ibintu yavuganye n'ubushinjacyaha mwibazwa ry'amaze burabyirengagiza nubwo nawe atabisobanuriye urukiko yavuze ko ubushinjacyaha bwabyirengagije ku bushake kuko ngo bwahise bumubwira ko ibazwa risubiswe kubera hari mu gicuku ariko akavuga ko bwari buri gushakisha uburyo bubahimbira ibyaha ni mu gihe uwitwa Bizimana we yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bumurega ko yafatiwe Rwamagana ari kumwe na mugenzi we Shiragahinda Ndetse berekeza i Nyagatare ngo bambuke Uganda mu gisirikare cya RNC nawe yabitsembye yavuze ko ni Rwamagana atahazi ahubwo ko we na Shiragahinda batandukaniye Nyabugogo mu 2018 mbere yuko bafatwa Abagize icyo banenga ibyavuzwe n'ubushinjacyaha bose bamaze kubwira urukiko ko ibyo baregwa bitari ukuri bakavuga ko bitanabayeho basaba kuzagirwa bere nkaho Bizimana yabwiye umucamanza ati kugirira nawe ubutegetsi biriho sinabikoze kuko sinigeze nabutuka ngo babishingireho dore ko nta n'indi leta nzi ngo mbe nayikumbuye kurusha iyi ngiyi ndimo itsinda ryose riri mu rukiko rigizwe n'abantu 13 abamaze kwiregura baragira icyo banenga ubushinjacyaha barasaba gusubizwa mu miryango nyarwanda kuko ngo basanga nta kibi bawukoreye barahuzwa n'umunyamakuru gana kasiye muhanga nk'umuhuza bikorwa mu byo guturitsa ibisasu mu mugambi wo gusenya ibikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka aha bagira ubusajwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afurika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ejo wari umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro Uburundi bwifatanyije n'andi mahanga kuwuzirikana ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza
umunsi wari umukenyezi mwirimize mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa kane ariko mu bisanzwe usanu kuzomara iminsi ne kuko mu ngoro ndangamico y'Ibujumbura aho wahimbarijwe hazomara iminsi ne hari ihanishagurisha ry'ibintu byahinguwe n'abakenyezi birimize batowe kugira baserukira abandi umushikanganji yajejwe gufatana mu nda n'agateka kazina muntu bavuga ko akaryokereza ko guhimiriza afasha mu iterambere ry'umukenyezi kugira ngo arushize kwitanga hamwe n'abakenyezi mu ntumbero yo kubakaburira kugwiza umwimbu no gukorera hamwe mu mashyira hamwe mugihe muzyugajisi yarimo ihindagurika ry'ibihe imeze sabushimike yemeza ko abakenyezi bafite ibikorwa gikomeye
umunsi ushitse hano mu Burundi abakenyezi birimizi bariko baragerageza kubyifatamwo neza mu kurima ibiterwa birinda izuba canke imvura bakarima no mu myonga canke ku nkengera z'inzuzi bagaheza bakavomera
uko kuvomera n'ubundi buhinga bwose bukoreshwa n'abakenyezi birimizi abatari bake muri bo basigura ko ubisa n'ivyasenzwe biturutse kwititsuka gisi ababo mu ntara ubanza muraruka bwo Burundi bavyiganije urya Amerika
mu mvura twayibutse urusigaye twirirwa twicaye n'abarimye ntibariko baracirira abandi nawe ntibari bwarime haracari mishike nzara nawe yabaye nyinshi nacho tukironka tukagaburira abana
ntatwe bwa abarimye hari ibintu bimwe bimuca usanga bigoye kuko isi yamaze gutituka cyakene kumwapfu nibi kugira ngo isi gumana kanovera hari haho usanga ucubibura uburimye rero twe tukaca tubona yuko umenga bugenda nabi
oyubu unya byari bidutungira umujyango kera ariko buye nti hakimera kwisi nti hakimera kandi urabona ihindukira gibihe nituronke imvura ikwiye abapfakaza ahubwo turarushe ibyo turima ntibitunga umujyango kera abantu bo dufasha bakaja mu mashirahamwe canke bakaduha nk'akantu tuvuze turadandaza nk'abandi kugira twiyungunganye naye ahande ibintu byo burimye bitutungira umujyango namba ubonye ubona ati hamvura turonka hari izuba ryinshi
mu Burundi uyu munsi ushitse mu gihe cyo gihugu kirimo ibike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira runo rugero baserukiwe ko kuva ku nzego z'ibanze kugeza mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nk'inkuzamateka na nshingamateka
nk'aha muri nyagonga shari ya mbere hatwagwa n'umukenyezi niwe yabaye umukuru w'umutumba kubera kiri mushashe nta muntu arabinya ngo azodoserukira canke ntadoserukire ariko kubera twamutoye tumwitsigengira azodoserukira yo dufasha nyene kudoserukira kugira ngo afashe abafakazi bakaturosa nk'ifumbire mugabo kubera twebwe dukenye turabafakazi ntiduheza ngo turonke ayo mafaranga ino bayitanga kubafise amafaranga utagira amafaranga ntibaheza ngo bayikuye mugabo ko twangira ngo twamutoye ingira azodusabira yegera imbere dusabire tutarosa agafumbire hoho ntituzoronka utwo tujye
ariko harabandi bemeza ko bakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye
ntwebwe batobato ntacho badufashe twebwe aho tugarukira twe ntavyo mbona bari ko baradufashe kandi tutanababona harimo bamwe bamwe tutanababonye n'ingene baba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama urumva nico gituma twobabonye kama twobatera nuko boza kudutemberera bakatugisha inama aho twoba tubakoma quartier hama tukababwira ikibazo dufise kugira ngo natwe turabe ko twotera tuje imbere
anike dusenge atwara umugambi mu kenyezi giri jambo mu ishira hamwe y'abagore SFB imwe mu yahimiriza cyane abakenyezi kwitoza yemeza kugira abakenyezi mu nzego ari ikintu gihambaye ku bagore uhereye kuri bato bato mu mitumba uku ni kwa risigura ijwi rya Amerika
ejo umukenyezi ari mu ntwaro abakenyezi bazoshobora kubahuka kuza kumwitura bamubwire nyine bahohotewe ibyabashikiye kuko hari abakenyezi bashobora kuja kurondera ubujejwe intwaro ariko yasanga ari umugabo akumva ntiyugururukiwe kumubwira ibyamubaye ko kumbure yuko ashobora kuba yafashwe ku nguvu ashobora kuba ari ikintu atokubahuka kubwira umuntu w'umugabo ariko umukenyezi ari hajya azoshobora guharanira agateka k'umukenyezi mugenzi we ari ndani mu nzego atari hanze
umukenyezi wo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushe uburengero nawe hari kindi kintu kimushimisha kubona muri rusange abagabo babirimizi batagitana ibikorwa batambukanye babo nko muri kahise
ubu tubayeho neza kuko abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira tera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi hari itaye ibikorwa byo mu rugo na cyane cyane nk'ubu twimirije mu gihe cy'itero abagabo bariko baragwana bagura imbuto naho izimbye ariko bariko baragwana bagura imbuto umuntu arabona neza ko ari byiza
ibiharuro bitangwa na ONU kuri uyu munsi mukuru vyerekana ku cya kane cy'abantu ba mu isi y'abakenyezi ariko bari munsi y'ica 20% vyafite amatongo biharije canke batorana unimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bagabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 na 150 ku isi yose ishami rya ONU rijejwe abakenyezi naryo rivuga ko muri rusange umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
none tujye muri Uganda amashuri amwe namwe ejo yongiye gufungura yose mu gihugu yaramaze amezi 7 afunze kubera icyorezo cya COVID-19 umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi aratubwira inkuru irambuye
kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi inyigisho hamwe no gushyiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya COVID-19 Ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo Ministeri y'Uburezi ishinzwe amagara y'abantu ishinzwe umutekano ababyeyi kimwe n'abarimu twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri bwana Nkunda Hatega Emmanuel ukuri ishuri rya Reed Primary School mu mugi wa Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri.
Already twabonye certificate ya government iri kutwemerera twabanyujije mu by'ubuzima twabajanye for medical checkup barabasuzumye basanga nta COVID-19 bafite so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda nabo abana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya P7.
Si ibyo gusa ahubwo ku ishuri hashizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi babo banyeshuri.
Wero icya mbere ikigo cyacu gifite uruzitiro dufite gate imwe yo abantu binjiriramo bagasohokeramo. Iyo winjiye rero aho ngaho ku gate ikintu cya mbere kibanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu ubanza wakaraba intoki zawe ni sabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitizer. Icya kabiri haba hariho umuntu ku gate aho ngaho agafata temperature yawe. Uwo basanze afite 37 kwiyongerayo uwo ngo no guhamagara ba district task force ufite iyo hasi uwo turakomezanya nawe rero turebe ngo uwo muntu yambaye mask neza. Tukabagira inama yuko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanye mu ntoki taguhoberana hanyuma no kuvugana uwo avugana nawe wari wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi. So n'abana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza.
Abanyeshuri nabo bamaze gutozwa uko bakwiye kwirinda. Leta nayo yagiye ha buri munyeshuri udupfukamunwa dutatu two gukoresha ari ku ishuri kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga 60,000 mu gihugu cyose.
Nitwa Nkurunziza Jordan nigira Karagu Primary School. Corona no kwirinda uwambaye mask na no gukaraba amazi n'isabune cyangwa se gukoresha sanitizer. Nyine hariyo bubaketi burimo amazi uko ugiye tuzaguma turakaraba aho tugeze ku ishuri.
Nje Mbabazi Fiona ugera ku Sunrise Primary School ukaba niteguye kujya ku ishuri mfite na mask hamwe na za sanitizers etatu.
Ngirunsanga Pascal ni umwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona.
Iyo burwayi bwa COVID bwe bugikomeje buguma buriyongera buri munsi. So ubwo nk'ababyeyi dufite wale gutekereza abana bacu bo barabasefu bate kwe ntaho twabyizera neza uretse ngo kugira mu ishuri umuntu akabaza nibahari uburinzi buhagije gora sefunga uko twe nabo mu rugo.
Nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri. Ukurikije leta hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza. Ukurikije ministre ushinzwe iby'uburezi Janet Museveni ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahane umwanya ukwiye hagati yabo wo kwirinda kwanduranya icyorezo. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ariko mube muretse kugenda mwumve ijambo ry'ibanza rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nkuko bigaragazwa na gahunda ishinzwe kugenzura no gutanga inkuru za mbere y'igihe ku bijyanye n'inzara FEWS Net icungwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, igihugu cya Sudani y'Epfo cyongeye kandi kwisanga mu ruhuri rw'ibibazo. Uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Sudani y'Epfo kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2021 buzaguma kuba hejuru ku gipimo kitari bwabeho kuva mu mwaka w'2014. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'ihungabana ry'ubukungu ni bimwe muri nyirabayazana z'icyo kibazo, ariko kandi hakaza n'imvururu n'intambara zikomeye byayogoje icyo gihugu. Nk'uko ishami rya Roni rishinzwe ibiribwa ku isi pa muri bitangaza, imyuzuri ikabije yibasi icyo gihugu mbere gato y'igihe cy'isarura yangije imyaka yose mu mirima ndetse yica amatungo. Iyo myuzure yongereye ubukana ikibazo cyari gisanzweho, iteza inzara, indwara zituruka ku mirire mibi, hamwe no kuvana abantu mu byabo. Abana bari munsi y'imyaka 5 akaba aribo bibasiwe cyane. Ibintu bimeze uko mu gihe icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zijyanye no kugikumira nabyo byarushijeho kuremerera ikibazo cyari gisanzweho cy'ubuke bw'ibikorwa by'ubutabazi bihungabanya urwego rw'ubuvuzi rwari rusanzwe rwarazahaye. Kubera iyo mpamvu, kuri ubu abantu bagera kuri 7,500,000 muri Sudani y'Epfo bakeneye kugobokwa. Ku itariki ya 24 y'ukwezi gushize kwa 9, ubwo habaga inteko rusange ya Roni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakiriye, mu biganiro byahuje abaterankunga 10 ba mbere b'ibikorwa by'ubutabazi ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga inkunga ingana hafi na $108 million z'amadolari mu bikorwa byo kugoboka abaturage ba Sudani y'Epfo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranyi. Bwana Mike Pompeo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, mu nyandiko ye kubirebana n'inkunga yagize ati: ubufasha bw'ingoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga harimo inkunga yihutirwa y'ibiribwa, serivisi z'ubuvuzi, gutanga amazi meza yo kunywa n'ibikorwa by'isuku n'isukura, cyo kimwe n'ubufasha bwihariye kubagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Sudani y'Epfo. Mu bundi bufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga kandi harimo ibikorwa byo kurokora ubuzima ku mpunzi z'Abanyasudani y'Epfo bagera hafi kuri 2,200,000 ziri mu bihugu bituranyi ziganjemo abagore n'abana. Harimo n'imfashanyo kandi igenerwa imiryango yegereye inkambi muri ibyo bihugu byakiri izo mpunzi. Amerika kandi itera inkunga serivisi ya Roni ikora ibikorwa by'ubutabazi hifashishijwe ingendo zo mu kirere mu gutwara abakora ibyo bikorwa kugeza ibikoresho bikenewe muri Sudani, cyo kimwe no mu bindi bikorwa by'imiryango itegamiye kuri Leta igera hafi kuri 30. Bwana Mike Pompeo ati: Amerika ikomeje kuba umuterankunga mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi haba muri Sudani y'Epfo ndetse no ku isi. Tuzakomeza kuba umusemburo w'ibisubizo mpuzamahanga bigamije gukura abaturage ba Sudani mu mibabaro. Arongera ati: turashimira abaterankunga ku ruhande rwabo kugeza ubu, ariko kandi tubona ko bigikenewe cyane guhamagarira abaterankunga basanzweho ndetse n'abandi bashya kongera gutanga undi musanzu cyangwa se kurangiza gutanga uwo biyemeje kugira ngo iki gikorwa cyo kurokora ubuzima gishoboke.
Iryo rero ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku migabo n'imigambi yayo. Nshuti banywanyi, mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.